Kei te ahurei kiriata o Toronto, te hunga I hanga I te kiriata tuakiri huna I tēnei wā. Me te aha kārea kore, kei te tū pokohiwi ki te pokohiwi rātou ki etahi o ngā tino whetū o te ao kiriata.
I am carrying a child, and you are renowned for your clever hands. I'll pay you handsomely.
Ko te kaupapa o te kiriata nei, ko te iho matua o te ahurea me ngā tuakiri o te tangata, ko te waka hei kawe I tērā kaupapa, ko Paraiti, he wahine rongoā e whakaariti ana e Whirimako Black I roto I tōna tūranga whakaari tuatahi, rāua ko tētahi wahine kiri ko te a whairawa e whakaariti ana e Antonia Prebble. Ko tuakiri huna tētahi o ngā kiriata e toru o Aotearoa I kōwhirihia mo te ahurei kiriata o Toronto.